Ngwino Burundi dukunda watwibarutse niwaturiye mvanda ntituzokuja imbi niwaturiye mvanda ntituzokuja imbi. Bantu mwese mukunda imico n'akaranga by'Uburundi, ndabahaye amahoro. Izina ryanjye ni Feliciano Bankuguka, muramenyereye mu kiganiro Nyibutsakaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsakaranga TV. Ego, igikorwa murakimenyereye ni cya kindi cyo guteza imbere ururimi rwacu rw'Ikirundi, tugasigura amajambo amwe amwe ari mu rwo rurimi, abayazi bakayibutsa, abatari bayazi nabo bakayamenyeraho. Ego, duhereye muri ako karirimbo mwumvise tugomba gukuramo ijambo kujya imvanda no kujya imvi. Umuririmbyi yarondeye ako karirimbo akagashira mu gahogo, yaravuze ati ngwino Burundi igihugu canje ntiwandiye imvanda sinzokujya imvi. None rero ijambo nyamukuru twiga uno munsi ni kujya imvanda hamwe no kujya imvi. Ntiwandiye imvanda sinzokujya imvi, vyoba bisigura iki? Kujya imvanda rero duhere rero kujya imvanda. Imvanda ni iki? Umuntu yokwibaza ati imvanda ni iki? Hari abana barutse ubu batuba bazi cya ico imvanda. Imvanda nujya mushatsi umwana avukana, ujya mushatsi umwana avukana bawita imvanda. Imvanda rero bazimwa iyo umubyeyi bamusohoye kugira ngo aje mu bikorwa byiwe, kuko umubyeyi abyaye yaragira ikiringo cyo kwarama, hanyuma rero umwana aragaje uruzogi baca bamusohora, niwo munsi rero baca bamwa imvanda. Hanyuma imvanda rero bazimoye hari imigirwa bijana ingene bazakira baje ku mwana ingene zabikwa zarabikwa neza, niko imico y'Ikirundi yarabitegekanije. Hanyuma rero bavuga ati naka ntiwamuriye imvanda, babagombye kuvuga iki? Ntiwamuriye imvanda ni ukuvuga waramugiriye neza mu buto bwiwe, ni ukuvuga umwana akivuka baramufata neza bakamubungabunga kugira ngo azoshobore gukura neza agire icyo avuyemo, akazogira icyo yimarira n'icyo amariye umuryango n'igihugu. Kuko umwana mu cyo kama yubone bavuga ngo umwana si umwe, kubera iki? Wari umuryango ukaba n'igihugu, nicyo gituma atanumwe yararekuriwe kumugirira nabi. Icyo gihe rero umwana avutse kwari kumubungabunga ukamufata neza, aho rero ntiwaba umuriye imvanda. Hanyuma rero umuntu rero yumugiriye neza mu buto bwiwe bakavuga ati ntumuriye imvanda, umuntu rero yarabandanya agakura Imana imuteretse agashika mu bigero akubaka ugwiwe, hanyuma agashika ahagira abuzukuru n'abuzukuruza Imana yabamuhaye. Aho rero ubu twogeranya mu myaka ya 60 aho umuntu uhari ubuzi bwa leta n'umuntu umuntu ashobora gukora mashyirahamwe ashavuga ngo agiye mu zabukuru araruhutse agatangura akaruhuka, hanyuma abakiri bato bakabandanya. Iyo myaka rero amaze gushika mu zabukuru bavuga ngo urukwavu rurakura ruko umwana. Iyo umuntu amaze gushika mu zabukuru ugasanga hari ibyo atagishoboye gukora ntaciha icyo yahora yiha, abakurambere bavuga ngo abaye bitera uwicaye ntagishika aho yashika. Icyo gihe rero haba hageze yuko bamwe yafasha mu buto bwiwe, hageze yuko bamubungabunga. Aho rero igihe rero umuntu utamubungabunze ashaje ageze mu zabukuru waba umuriye imvi. Imvi rero ni iki? Imvi ni ujya mushatsi usigaye wera. Tuvuze imvi, umuntu yaragira imvanda wa mushatsi wirabura neza agakura mu buyabaga ukaguma umushatsi wirabura, ariko amaze kwigiwa haruguru mu myaka ya 56 no kuduga yabamaze kuzana umushatsi wera arizo bita imvi. Kurya imvi rero sikuva yuko wacuja kuri wa mushatsi wiwe ugashikura ugatamira, oya ni imvugo y'ikirundi, ni kuvuga yuko waba umugiriye nabi ntiwamufashije muri bwa bukuru bwiwe. Umurenda yakubwiye ati ntiwandiye imvanda sinzokurya imvi yabakuraganiye yuko wewe waramufashije mu buto, none rero nawe niwagera mu zabukuru nawe azokuryamako. Nyamara mu Kirundi baba ngo ubuzima ni mfasha ngufashe, iyo ufashije umuntu uba ubitse kuko ineza yituzwa iyindi, uba wizigiye yuko mu minsi nawe azogira icyo agufashije. Nicyo gituma rero kugira neza ni nk'uguca umukozi, bavuga ngo ukora ineza ukayisanga imbere, ariko ukoze nabi nayo iraguherekeza. Kuko umuntu yimugiriye nabi mu buto hari gihe iyo nawe abyibutse ashobora kutagira icyo agufashije nawe igihe wamukeneye ugeze mu busaza. Nawe rero icyo gihe abakuriye imvi. Abarundi rero barahanura yuko umuntu akugiriye nabi utomugirira nabi, ni hamwe bavuga ngo ikibi ntikivura ikindi. Nimba yakugiriye nabi ukiri muto nawe ageze mu zabukuru akaba gukeneye, renza ko umufashe. Imvugo y'ikirundi rero twari ko turi guno munsi ni kuvuga kujya imvanda no kujya imvi. Ntiwandiye imvanda sinzokujya imvi, warangiriye neza mu buto bwanje nanjye nzogufasha ushaje. Hagaca aba rero wabone n'abagomba kwihora, umwe abakera bahanura bati ikibi ntikivura ikindi, avuga ati ko wandiye imvanda nanjye nzokujya imvi. Nanje kujya imvanda twumvise si ugufata wa mushatsi wiwe ngo shikuri utamire, ni ukugirira nabi umuntu mu buto bwiwe. Iyo ni imvugo rero y'Ikirundi. None rero bakunzi b'imico n'akaranga by'u Burundi, urumva uyu mushatsi dufise umushatsi abarundi barawukuye ko amayagwa. None rero bivanye n'uko umushatsi umeze baragira amayagwa bakuye ko kujya imvi kujya imvanda, ntiwandiye imvanda sinzokujya imvi, warandiye imvanda nzokujya imvi kugomba kuyihora. Nuko rero bakunze bico n'akaranga by'u Burundi, ibiganiro bifatiye ku mushatsi ni byinshi bivanye n'ubwoko bw'umushatsi, ariko n'umushatsi muri rusange hariho n'ibindi biganiro tuzogutunganya ko hariho imico n'imigenzo myinshi myinshi cyane ifatiye kuri uyu mushatsi, mbere no ku ngingo z'umubiri tuzogira ko tubyige byose ko byo tuba dushoboye. Tukaba tubasabye rero kuza muraterera ikiganiro uko mushoboye, nibyo bindi mubona tutarashika ngo twige murashobora kutubwira ati ibintu turavyiga murazi abo tujya kubitohoza ko nibajya babakora mbere bacu naho bariko baratera batujana. Nico dusaba yuko namwe muza muratohoza kugira ngo tuzoze turatohoza kuri mwebwe namwe, kugira ngo abakurambere ibyo baduhaye tuze turabihanahana tubisigire abacu ikirundi tugiteze imbere. Muzaba mukoze cyane, tugira amahoro, umwe wese yubahwe ahari mu byiwe no mu biwe. Murakoze cyane.